umukuru w'inama mpuzamateka Nyiriteka Emmanuel Sinzohagera yarifatikanije n'abenegihugu ku mutumba Gitezi muri zone Nyambuye komini sare mu ntara ya Bujumbura mu bikorwa byo kubaka isengero ry'urushengero Methodiste Libre. Mu ijambo yashikirije abari bitabye ibyo bikorwa, Nyiriteka Sinzohagera yarabakeje ku bikorwa bariko barangura cyo kuyubaka isengero, yongera arakeza kandi abarundi ko batahuye ko iterambere ari ryabo. Yabahimirije gukorera hamwe no kubandanya batanga intererano kugira ngo ibyo bikorwa bibandanye no gufashanya mu gukorera hamwe mu bindi bikorwa by'iterambere.
Iterambere kera twavuga duti reka turindire imfashanyo ivuye mu bazungu tubone kubaka urusengero rwiza nkuru, ariko uno munsi turakeza cyane bene wacu barundi ingene twamaze gutahura yuko iterambere ari twebwe nyene bizovako. Nta bandi bantu bazotuzana iterambere, ibyo navyo kugira ngo turishike ko bidusaba gukura amaboko mu mpuzu tugakora. Twese turashoboye turi hamwe, mwese akazana ibyo ashoboye, tuca dushika ku iterambere nk'iri. Ubushoboye kwikorera akikorera, abafundi bakaza bagakora, abahede tugahereza, abavoma amazi tukavoma amazi, hanyuma tukabona gukora ibikorwa nk'ibi. Rero anagira ndabasabe ntimuze musubire kwisuzugura kuko turashoboye. Amashengero ni inyubako rusange twese turaza gusengeraho. Hambavu yo gukora bino bikorwa by'inyubako hari ibindi bikorwa by'iterambere duhamagarirwe gukora. Dushimire rero mwebwe mwese mwaje gushyigikira abavukanyi kuri kino gikorwa, ko ndabona abatari bake banasengera no mu yandi madini baje kubashigikira. Namwe banyeshengero tubatumirire, mubonye abandi bariko barakora ikigo nk'iki, namwe muze mugende kubashigikira. Ntimuce muvuga muti twebwe ibituraba, ariko habe gufashanya, habe gufashanya uku abandi baje kubafasha, namwe bagize ikindi kigo nk'amwe n'iki bakabatumira, muze mugende mufate mu mugongo. Uko niko bizotuma twubaka igihugu cyacu, nicyo kizotuma igihugu cyacu tukizamura, iterambere rigakwira hose. Habaye gufashanya twese tukaba kumwe, turi kumwe twese bica bishoboka. Rero ntiyagire kuza turaterana ibikorwa, ariko twumve yuko nimba tuje tukubaka urusengero nkuru rusuku neza, hanyuma ejo hajya hepfo muri Ekereziya Katolika bakatubwira ati barafise igikorwa bakeneye kubaka, nubwo atariyo dusenga reka tugende tubashigikire kugira ngo naho nyene bagire iterambere. Aba Emmanuel nabo nibubaka nkuru nabo nyine bakadutera ikamba, tugende tubashigikire kugira ngo habe gushigikirana hagati yacu, hanyuma twese turi hamwe tuzamure igihugu cyacu.
Nyiriteka Sinzohagera yaciye abemerera imiringoti izotuma bene igihugu kuri uwo mutumba baronka amazi meza, yongera bemerera ko azobandanya asaba ko ibarabara rihuza igisagara cya Bujumbura na komini sare rikogwa. Yarangije ijambo ryiwe abemerera ingabire y'imifuko 50 y'isima, acabaha n'impanuro zijanye no kubungabunga inyubako rusange, gukingira amasoko y'amazi, kwikingira ikiza coronavirus n'ibindi.
Cyambere ndabifurize ibihe byiza bya Pasika turiko turajamwo, muze mugire Pasika nziza, ariko kandi tubandanye twikingira kita cha corona. Murabana twegera igisagara cha Bujumbura, tubandanye twikingira, tugiye muri ico gisagara tugende twiyubara kubera ko kirahari, kita cha corona kirahari. Rero twame dufata ingamba zose, impanuro duhabwa n'abaganga twame tuzikurikiza, ariko kandi ntitugire ubwoba, ntibitinyitse cyane. Wumvise ikimenyetso na kimwe yenda kwa muganga, barabivura birakira.